Alright. Bara-bara. Coca-Cola. Iki wane kwenye root zama introduction.
Hey y'all, come look at this.
Bangi ni kitu mzuri sana.